Afunzile abamashumi-ke lamabili nakune-ke namhlanje babuyile khona-ke emakhaya tihlathi-ke tivakashela-ke tindlebe kulandzela ukuthi inkosi lenhle emagawosi Masuku lalatiwa kakhulu kuyo-ke inzebe ngwenyama cup alethe dona-ke licathulo kubo labantwana-ke besikolwa kaze ngokusho kwakhe-ke umphathi isikolo wasesikolo uvetile ukuthi vele-ke kulukhulu kakhulu lapha-ke esikolweni baningi bantwana-ke labaswele ngakho babonga kakhulu-ke kumasuku kanti Masuku uvetile ukuthi bona nemndeni wakamasuku baboneke kufanele ukuthi bete kule sikolo kude-ke napho-ke batawusida kulandzela ukuthi baningi kakhulu-ke bantwana labaswele lapha ngephandle kanti-ke bantwana kufuna-ke banakekelwe njengoba balikusasa-ke lalowile livi leSwatini
ngalelinye langa sitobuya siphenda labanye neva lengidakucela nje kini ngicela ukuthi niphase esikolweni nibuye naseseniphasile nichethe esikolo nihambe niyosebenta bese nalabanye niyabasida neva uphila kwethu ukuthi lolo munye umuntu kuhle aphile kufanele simbambise sonke angithi so nami lakini ngifuna lokuthi nitonifundzisa ukuthi nangabe unemaswidi lamabili lomunye umngani wakho lode uyamupha neva so ngiloko nje lesitokusho la ukuthi from today onwards you need to learn that the next person also rely on what you have as well lode impesela sibhali exam unamabili mboleka abhali exam naye ukuze atophasa niyabona ngalenye ilanga it's going to be
ngani-ke umphathi isikolo welavumisa primary school umnumzane demane fakuthi ubonge kakhulu kulomndeni wakamasuku waveta ukuthi lesende kwesentiwe bakamasuku sende kwelisihle kakhulu wacela kakhulona kulabanye ukuthi babokwenda lokhu kulandzela ukuthi baningi bantwana lapha ngephandle etikolweni labaswele labadzinga dona-ke icathulo tesikolo nalokunje lokusentiswako khona-ke etikolweni ngakho bayabonga kakhulu
bonga kakhulu ukuba bemasuku nemndeni wakhe nabo bonke labamsitile bese siyaveta lokho ukuthi singumndeni wakalavumisa sinza uvelele eswele yebo kumbe kuye kubonakala ngathi kumbe indzawo lethiwa sisedolobheni kodwa nje bantwana laba khona la baswele kangoba sinabo bantwana la esikolweni laba over 400 kodwa about half yabo vele ngilabaswele ngilabahlala nabo gogo labaningi labanye ngilabahlala nabo uthathi wabo nje kusho ukuthi bahlala bodwa nabantwana
ubonga kakhulu kusitshaza ukuchaza linganani kubatali nabo bantwana
kubantwana singacela kubantwana umntwana lo ne-uniform lephelele ufunza ngekukhululeka uba ne-confidence kuyamenta ukuthi umsebenzi wakhe awende kahle nemtali-ke sowusitakele njengoba umntali asasitakele kusho ukuthi sakukhumbu utawukhona kwento athi dingo talabo labanye lona losasitakele sekumethule umthwalo lomkhulu singabonga nje kakhulu kulokho
kani-ke Masuku uphinze bathembisa bona-ke bantwana besikole libatawubhala lona-ke libanga lesikhombisa ukuthi labo-ke batawuphasa-ke baphumelele kahle kakhulu utawenta isiqiniseko sokuthi utawuletha-ke tilokothokele tinhle-ke kubo noma kuloko lokut abajabulisa yingcine batimisele-ke babhala kahle-ke baphasa lobikako etinsabeni temsakato ichanele moswati kubika-ke urikalos ngekalavumisa